palo lleno, cucu y zumbula, ni la van na malayo, eyo na le la ya kale, na le a mumpili, moku pepa, na moku funga, no kula ya na malayo atile sanga mwampala, shaka milabe. Lesa isuleni amando yandi jishibe jibukishani ku amala yonala ile atinkalo lekesha baba na vanshiwa na baba busu bose kabapela ifya kudya Naba fungwa bose kaba pempula Isule na meso yandi imbone Isule na mtima wandi jiluke Isule na mano yandi jishibe Namuku funga pamwana Ala ile na malayo Atile sanga mwampala Kapela ilambo kulimwe Fundisheni tata Imbenga kana kashi wenu Fikirishe amalayo ala ile kulimwe Chinjeni yowe Imbe ipalo Kube na mupala mano wandi Njelomba umutima uwa kuichefya Ukotile ndeke ndeni na teyandi Mulandu wa busuwa mwenu Sambiri sheni Ipalo dienu Yakupala vena mupala mano andi Isule ni omesu yandi tata Imbone Isule ni mtima wandi tata Jiluke Isule ni mano yandi tata Jishibe Nilaba Ukonto mwafumia yawe Nilaba Mumpili nale ya mukufunga
Let this be your prayer. How many people in this place? Aba pitile mumulilo. Elo lesa aba sumbula. Elo bana ba amala obala ile. Why don't you just rise up to your feet? Let's pray together. Come on. Just stand to your feet. Stand to your feet. Wherever you are, just pray, just pray, just pray. Whoever this song has touched, just pray. Come on.